Amanda, the high power, Arch Angel Raziel. Amanda Makulu. Mlaleli, esimene sakho, sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdodzi wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Arch Angel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo 11 ebusuku, ubone amandla kamoya eArch Angel Raziel. Esebenzelana nomdodzi wemali. Sithinde ku 063-689-8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdodzi wemali namandla kaArch Angel Raziel.
Siyabingelela ubingelela babu dokotela babu isizwe babu jabulile namhlanje sihleli nomakhosi ucele usuke endaweni yasemthwalume enyangweni sicela ukuthi ubingelele umntwana sithongeni
sanibona ngiyabingelela abalaleli
makhosi ekukhulumeni kwakho la uke wakhuluma ngento ukuthi indoda iyalungiswa wawufuna ukuthini noma usayisho lento yakuthi amadoda uyakwazi ukwalungisa uma esehluphile
yebo babu dokotela ngiyawalungisa nje namanje ngisabatshela ukuthi abeze bazolungisa amadoda
bangadlale izingane zesikole
bangadlala izingane zesikole
usho ukuthi indoda imisi ibanjwe ngane zesikole uyasala mama ekhaya
hawe uyasala babu dokotela uyasala bese belo befona bekhala befuna into ephuthuma yesonto elilodwa ngani kade umakhosi ucele ehleze esho ukuthi lungisani uzani umakhosi ucela ninike into ephilayo indoda izohlezi nje nawe
okay makhosi uke wakhuluma la ngamanzi emvula uthi umuntu akafike namanzi emvula usukuzomenzelana
kunento babu dokotela engizomenzela yona kunalabantu laba babu dokotela othola ukuthi bathi eyisebehambile imithi ayisebenzi abeze namanzi emvula kunomuthi engizoba nzela wona yes ophilayo umuthi
okay makhosi uke wakhuluma wathi kunalento ehlale oyifaka ebhodleleni lepeanut butter imisebeka emfuleni ngifuna ukuphinde futhi usicacisele lapho ngempela usazoyenza lento uye uqhubeke noma uhlabele nenyanga yakho ebekudayisele ibhodlela
hayi angixabani nenyanga yami mina
uxabana ungeme uyazi ngixabana
ngeme uyazi wana kabi
ufika kunike umfikile le
ya ngiyayikhandela ngoba phela ngisangoma mina ngalasho ya lento babu dokotela liyanto leyayana abantu kunomunye nje oyitholile engeke ngize ngimdalule ngoba kulula ukudalula umuntu manje uyangifonela babudokotela ngibuza ukuthi manje makhosi le mali ngiyenze njani ngivele ngakangazi ukuthi ngizomphendula ngitsinga ngoba uyena oyifunile le mali angithi babudokotela oyifunile lento manje uzongiqhatha namaphoyisa phela
mse ngena imali usebuza kuwe
uthi angazi ingaphezulu kwa 100,000 imali engenile yes abantu abafuna izinto bazoyilanda MS ezingenile into zabo bayisenze ngendlela bona ebebeyidinga ngazo abangabuza umakhosi ucele.
Ushuthi wena awufuni ukusiza abantu abangazi bafunana.
Angifuni ukusiza abantu njengahlezi ngisho ngithi babudokotela akuzu umuntu owazi ukuthi ufunani. Angezu umuntu abuyabuzu abuya athi makhosi ucele lana la kunje kunje cha.
Makhosi kunabantu abafuna ukukhushulelwa ithunya abahamba bothwasa kwasebenzeka manje yayibona into siyehlile ikhona indlela ongamsiza ngayo
ya ikhona babu dokotela labantu abafanele bakhuphule isithunyo yes ilabantu othothi bathwasile babu dokotela ngoba lento okuthwasile balekile babu dokotela yes ukuthi bathwasile umuntu mayethwasile umuntu waqeda ukuthwasa washiya kanjalo wanga senze isithunywa kana isithunywa nedluzi babudokotela kuyahambisana yes ngesikhathi sikhuphuka isithunywa nedluzi yakhuphuka if isithunywa siphansi idluzi likhuphuka ngeke into yakhe izicaca awulungelwa nje sangoma ingoba awuhlanganisanga isithunywa nedluzi
thola lo muthi mse uyo usebenzisa mse uyoboleka imali manje uma blacklisted bazomnika kanjani imali
bazomnika babudokotela ngisenza lo muthi akhulume
awuchaza nalo umuntu wakho
lo muthi lo babu dokotela umuntu mayizowuthatha akawuthathi kubaleli langa
okay
uthatha ilanga lithe ukushona yes
ukushona amanti abanyana
yes ntambanyana nje babu dokotela lonto ozoyikhuluma uyashiswa lo muthi babu dokotela
hamba yebhenke
siyawuphathisa futhi
okay
yes siyawuphathisa wenhambe ebhenki manje uzoyithola ukukhuluma nalomuthi wenza yonke into lomuthi into oyisho uyayenza
sinda lapho uzobeka khona la lendoda
yes ufuna usinde la uzobeka khona babudokotela lendoda ayihlali langasindiwe khona
yini isithwalo ngabe
Sikhuphula inhlanhla.
Sikhuphula
inhlanhla. Yeah, sikhuphula inhlanhla babu dokotela. Into yenhlanhla nje. Uyabona ke la izoba khona babu dokotela afuna usinde ngoba ayihlali la ngasintiwe khona. Hayi ukuthi uzosinda indlu noma nje into encane engaka nje. Just yakanje nje. Yes, la uzoyibeka khona. Iyaphila lento yasebenza.
Hayi sona isithwala maphosa.
Hayi akusona babu dokotela. Bazosaba abantu musho njalo.
Awusa ngikunike into ababamkhulu phatha o U50,000, omunye 50,000 after 3 months. Umuntu, or lendu 100,000.
Yeah, you 100, babu dokotela.
Kodwa nophatha o...
Kodwa wena uphatha u50.
Usichazele wena, Makhosi.
Lendu 100, babu dokotela, wena uzobe sowuphatha malini, u50. Mm-hmm. Emva kwa 3 months, 4 months, usobe sowumbuyisela ku-51.
Yilo mnika yona?
Into yokuphila, babu dokotela. Into yokuphila, khona osephila. Yabaphila abantu khona nje ufonile izolo wathi hey Makhosi
ucela imake Makhosi ufuna ukuthola uma ngizolanda lento singakwazi ukuhlangana la library
hayi uhlangana nomama asihlanga ndodene when uyeza 2 days uhlala ka Makhosi ucela
yebo Makhosi
yes ngoba umsebenzi lo ave sihlale uzofika 2 days kuyalala
Ima nje ngizolala kushutha ngifuna ngiphathe isikhwama esikhulu ngazi ukufaka ingubo zokushintsha.
Yeah, phathe isikhwama sakho nje.
Ingubo zokulala.
Sikhona ka Makhosi. Wena uzophatha isikhwama sakho nje seyingubo ukuthi mose goduka bese usiphathela isixubo ithawula lakho. Okunye nokunje ukuthula Makhosi ucele.
Makhosi uyathwalisa?
Bese uphatha lo 50,000 babu dokotela. Ima
uyathwalisa ngani?
Angithwalisi babu dokotela. Hayi ngiphamisa inhlanhla. Ya ikhona yona bazobona ikhona inhlanhla.
Kunomuntu othi njengamanje ufuna ukuza but ufuna ukwazi ukuthi le mali angayifaka ine bank afike eseyifakile ngoba uthi akube kuhamba ugesi network engabe khona kungcono umuntu afike imali eseyifakile
ya akayifaki njena babu dokotela ezena seyifakile imali u50 kodwa u100 lento
okay
yes ngokucabangela umuntu ukuthi u100 mkhulu yabo afike no50 uzokuthola ukuphila uzoyithola lento
after 3 months bese
kibe so 50,000 wami
okay no kulungile Makhosi kunabantu abazofuna ukuthatha into yangempela aba serious bafuna uzolala kuwena ngicela ukwazi ukuthi inamba bazokuthola kuyona ithini
ithi 078 50 77 828 enye babu dokotela ithi 083 723 0468
sibonga kakhulu Makhosi uthi ozani uzolala kodwa la uzobeka khona le uthe kuyasinda
kuyasindwa babu dokotela beze kubaluleke kakhulu ile kwasemanzini iloko kusinda kubalekile khona naloko kokukhuphula kombila wenkuku kwenhlanhla leyo
awuthi kancane
hayi abantu lapho babu dokotela hayi
awuthi nje sithi nje kancane
hey babu dokotela basizakela abantu ngiyajabula mangibona nibisizakala kangaka ngaloko empili hayi basizakele mali encane nje 6000 benza ama million abantu ufuna ngikhuphule imali
ngikhuphule imali
ya babu dokotela abeza abantu bazothola into yokuphila amen
siyabonga kakhulu bonga baba udokotela babo isizwe babo jabulile siyathobeka
siyabonga
alishadai holi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenza ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iHoly Ash esisiza abantu abaningi. Khumbula impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u-1200 nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo. Ethi El Shaddai Herbal Shop, Matches AK 349 West Street eThekwini noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Al Shaddai Holy Ash, izoshintsha impilo yakho kangcono.